Radio Public Africaine. Radio Public Africaine.
N'umwanya w'amakuru mu Kirundi.
Mukaba mwashyikirizwa na Emmanuel Niyongeko.
Ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemo radio RPA ijwi ry'abanyagihugu musanga ikaze ryo gukurikira amakuru yo kuri uyu munsi wa mbere igenekezo rya 17/0 umwaka wa 2022 mu nkundire na yahere kuri zino ngingo nkuru nkuru ziyagize. Amakenga ni menshi muri bamwe mu bigisha bakukira ubuyobozi bw'inyigisho muri komine n'intara ya Bubanza bivuye ku ntonde ziriko zirakogwa hisunzwe imvo za politike muri ano makuru twabibateguriye. Inyuma y'umuriro wahitanye ubuzima bw'abanyororo baharugwa mu majana n'amajana bari bafungiwe mu yohero rikuru ry'intara ya Gitega, bamwe muri bagenzi babo batanguye kugaragaza ibimenyetso by'ihahamuka. Leta ya Gitega na Leta ya Tanzania zaraye ziteye umukono ku masezerano y'intangamarara yo kubaka ibarabara ry'indarayi rya kijambere rizohuza karere ka Uvinza muri Tanzania na Musongati mu Burundi. Aya hamwe n'ayandi twabateguriye ni mukanyi sase mwido nido. Ndasubiye kubaramutsa duhere mu gisata cy'umutekano. Igisirikare cya Kongo y'intwara rusangi n'ubu ntikiratomora imigwi iri kwirica yongera iturira amazu y'abanyagihugu mu misozi miremire ihanamiye ikiyaya cya Rusizi. Yedone Kasereka avugira icyo gisirikare yemeza gusa ko ari imigwi y'abanyamahanga ifadikanije n'imwe mu migwi y'abakongomani harimwo Makanika. Twigwaneho tumwumvirize.
Ego izo ntambara turazizi ziriko zihuza imigwi y'abagwanyi y'abanyekongo yiyunze n'imigwi yajiva hanze y'igihugu n'imigwi nyene y'abandi banyekongo. Imigwi y'abanyamahanga ishuditse n'umugwi wa Makanika. Twigwaneho. Abo rero bari kwagwanira mu karere ka Kitoga barica abantu n'amazu bagaturira. Kubera rero tutari ahari kwabera izo ntambara nta bitigirinye zina twotanga.
Uwo yari Dieudonne Kasereka avugira igisirikare cya Leta ya Congo. Tubibutse ko amashyirahamwe adaharanira icyicaro bya politike yemeza ko umugwi wa Makanika twigwaneho uri mu yiriko irafashanya n'ingabo z'u Burundi hamwe n'imbonerakure. Mu bijyanye n'umutekano kandi abantu babiri nibo uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya ko bishwe mu ntara zibiri mu muntu bitwaraye dusozereye. Umwe n'uwitwa Vincent Miburo yatowe ikiziga mu kazu ka sugumwe ko mu gasho k'igipolisi c'inyamiramabi mu gisagara ca Muyinga ku munsi wa kano heze. Urupfu rwiwe rukaba rurimwo igipfungu cinshi. Mu gipolisi bamenyesheje ko yiyahuye akoresheje igitambara mu gihe abakurikiraniye hafi ibijyanye n'iyo dosiye bemeza ko yishwe mbere akaba yari afise n'ibikomere mu mutwe. Hari kandi n'uruyoya rwari rukivuka rwatowe mu murima w'ibitoke ku mutumba Ngoma muri komine Butihinda aho nyene mu ntara ya Muyinga hari ku munsi wa mbere uheze. Nyina w'ubwo ruyoya ari nawe yagirizwa icaha akaba ari mu minwe y'igipolisi aho nyene i Butihinda. Inyuma y'akaruhuko gato turatandukira igisata c'agateka kazi na muntu. Nari nababwiye mu ncamake bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Gitega baratabariza abapfungwa barokotse inyuma y'umuriro waturiye ibohero rikuru ryo muri iyo ntara ko bakeneye gufashwa. Ku bw'abo banyagihugu bamwe mu bapfungwa basigaye bafise ibimenyetso by'ihungabana ryo mu mutwe. Ni inkuru twateguriwe na Eroge Divin Remesha.
Inyuma y'umuriro waturiye ibohero rya Gitega kuwanduka igarama 2021 abapfungwa barokotse ngo basigaye atacyo bagifise nk'uko bivugwa n'amasoko atandukanye ya RPA mu bihe byakurikiye. Kiye abagira neza batandukanye na cyane cyane abahurikiye mu madina atandukanye ngo bagiye babagarukira ko bamwe mu baganire na RPA bavuga ko abafungwa babayeho mu bukene bwinshi bamwe mbere ngo boba batanakigira n'ivyambagwa bikwiye. Ku bw'abanyagihugu bamwe mu bapfungwa babayeho mu buzima bugoye buvanze n'ubwoba. Uno mugira neza ari mu baherutse kujya kubagarukira ko avuga ko bamwe mu bapfungwa bafise ibimenyetso byerekana ko badate kaniwe mu mitima.
Nyiri cyo twavugana nyine kabona kabisa ko umuntu nyine si hari si byari mu nyene urabona umuntu muri kumuravugana nyene ubona ko adatekanye ubukoresha cyane ngo wate ngo umuntu umenya n'ubundi barahiye vraiment nahambutse kuzoshe nyene
abo banyagihugu basaba leta y'u Burundi kugarukira abo bapfungwa barokotse mu kubaronderera abahinga babakurikirana hakiri kare basaba kandi leta kubagarukira ko mu byankenerwa narijya harimo na bamwe bamwe bari basanzwe bamaze igihe bafungiwe n'iryo bohero ariko ari banaho nikora
eroje divere mesha urakeneye tukiri ngaho nyine mu gisata cy'agateka ka muntu abarundi bahohoterwa mu gihugu cya Tanzania bari bakwiye kwitura ubuserukizi bw'u Burundi muri icyo gihugu bishikirizwa na Frederico bavuga inyumvira arongoye urunani rwo batavuga rumwe na leta ya Gitega Sefor ahusha nyuma yaho abarundi bamaze iminsi bafatwa mbere bakanapfungwa n'igipolisi cya Tanzania. Frederico bavuga inyumvira akavuga ko hari hageze gutandukanya iby'ubucuti hamwe n'imigenderanire y'ibihugu ku neza y'ababa muri ibyo bihugu bibiri. Aha atangura kwibutsa ko atari ubwa mbere abarundi bahohoterwa muri icyo gihugu. Tumwumvirize
umuntu abanze yibutse yuko burya butaba ari ubwa mbere abarundi bagira ibibazo muri Tanzania. Abarundi bahora bahungirayo hahora hagera hajya ku mweru w'ibintu barimye hageze kwimbura bagaca babirukana bose kugira ngo basigare barasoroma iby'abarundi baba barimye. Ibyo turabizi kubihora biba si bishasha rero mbere bikagorana iyo hari abantu usanga abo bakanye n'abatanzania muri icyo gihe bica bigorana bikatuma ingo zica zigira ibibazo abana bakagira ibibazo. Kuri ibibazo bivugwa by'abantu bagenda muri Tanzania kandi atari impunzi bagiye ngo gutembera bashike mu mayira bakamererwa nabi bakakubagurwa bakakwa amafaranga mu bisanzwe ibyo biraheza bikarabwa n'ubuserukizi bw'u Burundi buri muri icyo gihugu. Hari ubuserukizi ro buri Dar es Salaam hari n'uburi Kigoma muri icyo gihe abantu babegereye ngaho babagiriye ibyo bibi babuza guca bitura ubuserukizi bw'u Burundi haba Kigoma cyangwa muri Tanzania. Ariko kenshi ikibazo kikunda kuba ni imigenderanire hagati ya Tanzania n'u Burundi kenshi kituma n'ingene ibibazo biterwa bibwiriza gutorerwa umuti baca baza bati mbega uyu ninde mbega ni giki. Kwashanga rero uyu munsi imigenderanire usanga kenshi ihungabanywa n'ingene hari imigende n'ibidasanzwe hagati y'abarundi bamwe bamwe n'abatanzania bamwe bamwe usanga bari mabanga y'igihugu ahanini kenshi nibyo dukunda kubona ari nacyo gituma hari hageze yuko abantu batandukanya iby'ubucuti n'imigenderanire y'igihugu ku neza y'abanyagihugu baba abatanzania baba barundi abatanzania baje Burundi cyangwa abantu bajya muri Tanzania.
Mu gisata cy'intwaro hari amakenga muri bamwe mu bigisha bo muri komine n'intara yabubanza afatiye kuri rusansima ruriko rurakogwa kuva kuri uyu w'Imana ku mashure yose agize iyo komine. Iyo rusansuma ikaba igamije kumenya abanywanyi canke abatari abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi. Ibituma rero abo bigisha basaba kuronswa umuco n'inkuru tubaza Onezime Dushimagize.
Bamwe mu bayobozi b'amashure muri komine intara ya Bubanza bavuganye na RPA ariko batashimye kuduha amajwi kumvuza umutekano wabo bemeza ko kuri w'Imana bahawe itegeko n'ujeje imbere muri iyo komine. Uwo rero akaba yabasaba gukora intonde z'abigisha bari mu mugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD baheze bazishikane kubiriwe. Izo ntonde rero zikaba zateye amakenga amwe mu bigisha nk'uko umwe muri bo abivuga.
Jewe ndi umwigisha wo muri komine Bubanza. Icyo ku munsi w'Imana twarumvise yuko hariho intonde ziriko zirakogwa zasabwe n'urongoye imbere muri komine ya Bubanza kuyobora Finesse. Bacishije ibyo muri gurupe y'abayobozi. Abo nabo batanguye kuza baca mu bo batwara babaza ko bari abagumyabanga cyangwa tutari abagumyabanga. Tukaba rero twibaza icyo izo ntonde zoba zigamije gukora na rijya zatanzwe hatagishijwe inama abigisha.
Hagati aho mu kwezi kwa gitugu tumwaka uheze abajejwe indero bafatikanije n'abarongoye umugambo CNDD-FDD muri komine Bubanza baruguruje konte nimero 26 807 muri kopeke Bubanza. Bamwe mu bigisha bakibaza ko ubwo rusansuma bwo bafitaniye isano n'iyogurwa ry'iyo konte byavugwa ko igenewe gushyigaho intererano y'abanywanyi cyangwa abiyumva mu mugambwe CNDD-FDD.
Hari hakwitse iminsi uwo muyobozi w'indero muri komine ya Bubanza ndetse n'abarongoye umugambo muri komine bahimiritsa gutanga intererano bayicisha ku nimero ya konte yuguruwe muri kopeke ibubanza rero tukabona yuko ifitanye isano usanga abantu boba batatereye kuri iyo kombi bashobora kugirwa nabi ibico tuba dusaba ni uko igihe cyose agize umugambi nk'uwo kubanza kukakigirisha inama tukamenya icyo ibyo bigamije gukora
mu ruganda rwa erupe yatarondeye vensa akayobera ajeje inyigisho muri komine bubanza aca tubishyura ko ibyo bintu ataca abiziko ariko naho uwo muyobozi usa n'ubihakana amasoko yacu amenyesha ko no kuri uyu wa mbere bamwe mu barongo y'amashuri bariko barakora izo ntonde ku batari bwarangura icyo gikorwa
Onezime dushimagize tugume ngaho nyene mu bijanye n'intwaro kubona umukuru w'igihugu we nyene ubyiwe aho nyanga ibyirizwa nshingiro mu kwiha amatongo manini manini ngo ni nk'uguhemukira abanyagihugu ivyo navyo bishikirizwa na Karuri Nditije arongoye umugambwe ipona utemewe n'ubutegetsi bwa Gitega ngo yahoze ari umushinga mateka asigura ko iyo ngendo yerekana neza ko umukuru w'igihugu atanezwe ay'abanyagihugu bagowe kurikira Karuri Nditije arongoye umugambwe ipona utemewe n'ubutegetsi bwa Gitega
kubona mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye afise imirima y'amahero hirya no hino mu ntara z'igihugu ateramwo ibitegwa bitandukanye byerekana yuko ari mu rudandazwa kuko ntarima ibyo afungura kuko leta yo byose irabimuha ibyo rero biteye kubiri gahonyanga bimwe biboneka ibwirizwa shingiro ribuza mukuru w'igihugu kubangikanya amabanga yo kuyobora igihugu n'akandi kazi cyane cyane akazi kajanye n'urudandazwa no kuronja amafaranga ashyira mu mufuko yerekana kandi yuko atitayeho ineza y'abanyagihugu n'ubwa mbere yuko ari ubusuma ari ubunyonyezi cyane cyane mu gihugu abenshi badafise aho bakubita isuka abandi nabo ugasanga bafise utuvi dutonya tudashobora gutunga imiryango yabo muzi yuko ubukene buzuna inzara mu Burundi abarenga ibice 70% ntibafise ibyo bafungura bikwiye urumva rero ko hari ibintu bibabaje
Nditije avuga kandi ko iyo ngendo igaragaza ukwikwegera ko kubandanya kuranga intwaro ya CNDD-FDD dusubire twumvirize Karori Nditije
ku bwacu ntibidutangaza kuko yabyivugiye Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ati jewe nzogendera mu makanda ya Sogo ni ukuvuga y'umuhisi Petero Nkurunziza murazi ko nawe yama ari muri iyo mirima nyene aya ifise hirya no hino amatongo y'umurengera byerekana rero yuko ku bategetsi ba CNDD-FDD ubutegetsi kuri bo si ubwo gufasha abanyagihugu baje imbere kubayobora ngo batere imbere baroranirwe batunge batunganirwe oya kuri bo ubutegetsi nuva yuko ari nk'ikiraro bajabukira ko kugira barondere amatungo y'umurengera baronke amaronko bakoresheje uburyo bwose bushoboka ari ukwiba ari ugutanga amasoko bidaciye mu mategeko igiturire casasima indava nuvuga mbere kuri bo yuko umengo ubutegetsi umengo n'ikimasa bakubise hasi bagabangana ukomeye gusumba abandi agaca atwara umusoso munini kandi mwiza uravye bajya bari iruhande yiwe ibi bihangange mu gipolisi no mu gisoda niko bameze n'amarongo barondera bagaganwa gutunga bitagenda nico gituma tugira tuti abarundi bari bakwiye gukanura bakabona yuko atarukiza ataciza baziga kuri iyo ndwaro ya CNDD-FDD nuvuga yuko ari babasuma n'abambuzi kwa gasore yiyamiriza
erupeya
Mubijanye n'imibano idusubire mu ntara ya Bubanza tubabwira ibijanye n'ubukene bw'ibitoro aha ku mastasi yabirarangwa ku mugwa mukuru w'iyo ntara ya Bubanza atagitoro kiharangwa iryo bura ry'igitoro rigatuma ukwiyunguruza haba mu kuja muri iyo ntara canke kuvayo bigorana kuko imiduga imwe imwe yunguruza abantu itakijayo inkuru twateguriwe na Eroje Kwizera
indwi iraheze ku mugwa mukuru w'intara ya Bubanza atagitoro kiharangwa nkuko amakuru dukura mu basanzwe bagendesha imiduga amastasi abiri yose asanzwe atanga itoro ahabarizwa nta nimwe irimwo igitoro ariko naho mitsuko isoko rya RPA ayibanza ryatumenyesheje ko ibiciro byo kwiyunguruza kuzunguruza bitaratu tunawo bikoye kuronka ibitoro imodoka zimwe zunguruza abantu zahisemo kuba zirahagaritse kuja gukorera muri yo ntara izitwara abantu zibajana mu ntara ya Bubanza nitike cyane kandi akenshi nk'uko isoko ryacu ribivuga ngo zirari Bujumbura hoho bashobora kuronka igitoro ivyo bigatuma abasanzwe bakorera mu gisagara cha Bujumbura bavuye Bubanza batoroherwa kuko imodoka zibari zike rimwe na rimwe bagacererwa abasanzwe bakoresha amapikipiki mu kunguruza abantu bo nk'uko isoko ryacu ribivuga igitoro bakigura ku muri magendo aho iritiro bayigura hagati y'ibihumbi bine n'ibihumbi bine n'amajana atanu ibi bikaba byatumye abunguruza abantu ku mapikipiki nabo baduza ibiciro byo kwiyunguruza aho bahora bunguruza ku mafaranga amajana atanu byagiye ku majana ndwi nayo ahagendegwa igihumbi hagendwa n'igihumbi n'amajana atanu
arakoze na Eroje Kwizera ahujeje igisata cy'ubudana kimwishyira hamwe Sosimo akaba n'umuvugizi waryo arahumuriza abakenera isukari ko kuva mu ntango z'indwiza isukari izaba yabonetse mu gihugu cyose Jean Pierre Nzabandora akaba yabivuze kuri uyu wa mbere ku radio nkuru y'igihugu uwo ajejwe ubudandaji muri Sosimo akavuga ko ubukene bw'isukari bwavuye ku buryo buke bwo kunguruza iyo sukari kugira ishikire abanyagihugu tumwumvirize
muri no menshi ari kibazo kizanye na transport kugeza nabaye ingorane umunsi wa gatatu harashitse kamyo nkeya mu Ruvumera n'ubu ejo hari zashitse ngo turiko turategura iyashitse ingene tuyitanga hanyuma ndiko ndavugana n'ab'igihofi mu buyobozi barambwira n'ibyo uri nyuma ahanini ikibazo kizanye n'ingorane zo kwishikana aha mu madepusa nabo nosikirizanye no guhumuriza abarundi kuko nk'umuvugizi w'ishyirahamwe ahishikira naze ndahashika kugira ngo ashobore gutanga inkuru na byo nyine nashoboye guhinyiza ubwanda ndatanga icyizere yuko mbo naza ziri inga nitangura isukari ziri kirakwira ku madepo yaba y'Ibujumbura asa kiyaba nayo hagati mu gihugu
uwo yari Jean Pierre Nzabandora ajeje igisata cy'ubudandaji akaba n'umuvugizi w'ishyirahamwe Sosimo leta y'u Burundi na leta ya Tanzania zaraye ziteye umukono ku masezerano bise ari intangamarara yo kubaka ibarabara ry'indarayi rya kijambere riva ibuvinza muri Tanzania rigashika imusongati mu Burundi ibirori byo gutera umukono kuri ayo masezerano byabereye mu gisagara cya Kigoma kuri uyu w'Imana batiye umukono kuri ayo masezerano ku ruhande rw'u Burundi ni Deogratias Nsanganiye umwami umushikiranganji w'ibikorwa bya leta nayo ku ruhande rwa leta ya Tanzania ayo masezerano yatewe ku mukono na Makame Mbarawa umushikiranganji w'ubwubatsi no gutuma tumanako umushikiranganji Makame Mbarawa rero akabavuga ko uwo mugambi uzogirira akamaro abanyagihugu bo ku mpande zose tumwumvirize
mradi huu ni mradi muhimu ambao utafungua sana kwanza kwa upande wa Burundi pia kwa upande
uyu mugambi ni umugambi ukenewe kandi ngira kamaro wugururira imihora u Burundi ndetse na Tanzania murabizi kandi u Burundi na Kongo barakeneye cyane ikivugo cya Dar es Salaam iyo bajana mu mahanga ibidandazwa byabo cyangwa iyo bari ko bakira ibivuye hanze kuri ivyo rero umuhora w'ibarabara ry'indarayi uzofasha cyane kubera inzira y'ibarabara ry'indarayi niyo nzira yoroshe kurusha izindi zose leta yacu nayo murabizi biciye ku mukuru w'igihugu cyacu ko mu kiringo cy'ukwezi kumwe guheze hari muri Kigarama yatanze itegeko k'ibikorwa vyubakwa ry'ibarabara ry'indarayi riva itabora riza umviza no gushika ikigoma bitangura kuko ntushobora gutangura kubaka ibarabara ry'indarayi rijya i Burundi utarubaka iriva itabora rijya umviza kubera ako kazi rero kaja karatanguye mu mezi abiri ari mbere tuzoronka ishyirahamwe ishyira mu ngiro uwo mugambi inyuma yaho tuzobandanya turondera abahinga bubaka ibarabara ry'indarayi bijya umviza gushika ku ruzi Maragarazi ku mupaka w'u Burundi na Tanzania icyo nicyo gice kitwega gifise ibirometero hafi jana 156 ibarabara ry'indarayi rizokubakwa ni nka ririya rijya i Dar es Salaam rijya i Mwanza ni barabara rigezweho kuko iryo barabara igari ya moshi izobifise umuvuduko w'ibirometero jana 160 ku isaha ku isanzu itwara abantu hamwe n'umuvuduko w'ibirometero jana 200 ku isaha kuzitwara imizigo ugereranije n'ibarabara ry'indarayi dufise ubu aya mashasha aranyaruka cyane kuyakera igari ya moshi igenda ku muvuduko w'ibirometero 150 ku isaha twizere rero ko iri barabara rimaze gutangura bizofasha ku ishorwa ry'ubutare bwa Nikere uva hajya imusongati buhari ku bwinshi cyo kimwe mbere n'ubutare bwa Cobalt ubwo butare buzoheza buronke isoko bitagoranye biciye kuri iryo barabara eka mbere no ku kivuko cya Dar es Salaam
isasa standard gauge pia na kupitia bandari ya Dar es Salaam
hategwa umukono kuri ayo masezerano hari kandi abashikiranganje b'ubutunzi Domitiano ndiho ku bwayo ku ruhande rw'u Burundi hamwe na mwe Ngururame Kencheba ku ruhande rwa Tanzania. Ni hano rero duce dusozerera amakuru twari twabateguriye kuri uyu munsi wa mbere igenekezo rya 17/0 umwaka wa 2022. Inkuru kiremwe bwe mwari ko muradukirikira ntibagiye kandi abegeranije no makuru hamwe n'abatumye amajwi abashikira ata kanenge. Kuri mikro yari Emmanuel Ningeko ahanje nti mugira ibihe byiza aho hose muherereye.